Sadia Madis, Madi, and I'm a church woman to Mukun, therefore, Abusia. I said, Nana, no phone, and I am paying one of them. Yes, here be some monantis, you said, sitting to Muchiami, Miss Wanyama, see a man into a therefore, who put one and one, and your money a type of power. Now you have won a Mukugun quantanizer, a Moya, Nansu Makuni. Your buyer was seeing Kitana Bonnie. Na bonnie grandpa ye kurum e ma de hye ye nya ento kwanta nan so nan so se de oba kurani e na ne tia me me gina ha wo ceremony ye wo se bonim sa de asie bia na otwa di ampon yo ma ne ho kwan e na ma ne ba mu obi ntimi ne ni ntwetwe ade bia fiti ase ono so ne edi de di akwa edi kunim bia ye ma mo kwan na se mo ma ne kwan sa se de busua bia wo ye tiwade ye eti no bia wo ne nto mo ma ne kwan a wo de otwa di ampon di be frase and San Wabon and Nantis. Pray a coma as ye. One non a body and fitting as ye know him sending upon their bebem. Yes, ye be our one year returning. It's ye and I, young KG, dear Bomia Cassa. When you're young, my
share.
Before you, that was sick. I was here, sister, that was here, who had been here, who had been here. So from the ship on here, that was here. Now, so trust a mammy, I see, I say, trust any pair of wood. You wait, you are ten more over. So what flower, what? Yet this year, there was sitting here, dear man, what? And any penny, I never say. Send you what ye, ye moon on your Kurano, the Busianina Akanabum. It's your Busian said, yes, ye, young quite true, and your baby. Oba sakese de akache won se woni monyam ene di wate ye ye so ne ye ye fiti ase ekosi na wieye ye ye ne mprenu ne mprensa so se de wo kire sem sika ye wudin ene yetu ye ho hye wudin soso ne ye kra ne ye ho wodin fo nyina no woni ye kwatire wiye bibi enye ye obedi akon wo se ampa kokoro motie wo se ampa ho abusua moboy na tie wiye mu sonko ma wo wate wo se wo ma bi sa obiribia na onwuma ye kese de a a free net, a quasi juada, a radity riamaye, young Cassa and Gugu. Now Babu Gusso Gugu, Miram said the city. One more fresh chip and tire benina, or Chedi and Postwoman in our quaddy and Tabanso. O Pio Badan, who diabroni, no press a yen fifty as yet, a quasi a year, or pass what this spirit of confusion meant to me, who was a saka saka. What did you see Abusia must be? Who see the two am now and one a demodian and conference? Chichira busia wre obekuna ni wre ema eka sososo ema na nyoma nyina wie peye na drujuada etiefo na ejamfo nyina akoye mfia de ebeka kire woni sey ede wasedaka na jiwani monyam ene wayeyie e wonyam yeja oba sunsun kunkuru dimti e kristofo na nanu majidi fo ye nkase amen yamani duye no onu so nuye na mpa na dawuru menti ene wose ye dampani pichi so ene yasonda ye preko ni ehwie bu nkwantanai so Bamo wo and a mere bow for Nana with the adjutant was here deep recope. Was an anonymous was the ensimo group. Now yes, Simunya Macaho. Mona Moody demanded swam and saying in us. What Catrama, oh, yeah, yeah, and yeah, my yap recocaho. asachiri na nanu ma mu wu anini mu wu abedi ye mu wu abrempon se mada wroma ayukwo du se ye benye obi kesia ma na tra konwa kesia so na asachiri ma mu ne ye ma mu apiam efisi ye kai mu esa mpanta su kokko ebegu yanim a fitaa di kan na franka kesia bi esiso ehia to mu suso na afa bodi hunu enna dia mpa osia popo bibre na egu fie fraye tia wadan kwantanan so wati di suo prekope dia work and ye was repeat your dance house or bemen munyam for quachia de effe, and that you are free in a dance board. I'm saying, for an hour, the papa who focuses on your phone, and then you hear to me. I have Rivian was your papa, what you take with one for 3 months, and then you hear the SCA. And what's it? So what's in there for? Not cancel, so what the idea was, and Mamma dear. Yeah, for a war basso, but we can't say the queer, then a bomb, a good chip, the more young lady or pedal. I hear at all, and hear at all, so soon I was young, and no woman in Tessio, nay, ye hear that, and nay, you threaten to me, a dear china, you threaten to her, a queen dear, a beba will wait. Now, I'm here by ya. Modell for my dear, and I bear my party idea for bear my chance. Was in primo no for Nana, I was young, Pamekuan, comedian, come in quantum. And Nadia Bamo, what it in future, you are the Mapaka and Cassia, what your chum and soon is your prepon, while pretty good quantan I saw and never to ta, your walk at Remnus and an animal, Moncamon Samumbo, the Moya, Namakuni, Nadia Wapanano. Now, what could toy, what's not just the first as you see, when you are here, therefore, the Yeren Monyamfo, the Church Romuncho, named Fimpadia, your bonny dear, or catch the bedroom, now, your one hospital, Nisio. And now, the son of the war, and you now conquered him, dear. The air can say, Obama, Monica say, Nanamo, Madame Roma, one of your way, Aguna Banano, one of the boys, and one of the bomb walk on. Now, can you be beyond who drew a sedentary memoir? What the upper can see, and what the SO, oh, and that dear woman, my dead Jane in our torso. A man, some of them be some toy shot, the idea, Nanano, Madame Roma, Mumani coin, money brings you, and in Insia. Was yam panana muna muwo mo this year mu di jare so na ja asen mo ma ne kwan no mfa mefudie mu anana mo me jare ni kunu e pre ko pre ka ho mo pre so a yesi na buru yesi na den yesi na nyam das na na wada wo ma ye mi primet ka ka yɛn fiti prakupɛ ɛnkɔ kootia ɛnkɔ nafoɔ ne yɛkɔ hunu suo ne yɛbisa sɛdeɛ ɔbaa monika mo adeɛ nyinaa ka akyerɛ bɛdu yɛwɔ ka kyerɛ mu ni wɔse monim sɛ mamena ne amanneɛ yɛnto ntwene wɔyɛ mfanteni nyankɔ aku de hyeɛ no no wɔde hyɛ prɛku dansaa soɔ na so ahia to no asakyere nananom sɛ mamena so ansisi na mohu sɛ wɔyɛ akunani na sɛ mode abrɛmpɔnsa ɛnsa wɔ sɛ kapre gu ho deɛ yɛde yi apa yɛyɛ yie ɛnyɛ deɛ yɛde frɛ dua mode baeɛ a wɔne n'abusua nyinaa yɛahyɛ tuntum yɛanom bi ɛfiri sɛ moɔya ɛnɛ de agorama ataa yɛni kɔkɔɔ wɔ a na ɛnka asakyirima ɛti ɛsi abusua kyea me so naa na sɛ siw so a ɛsiw so ɛto abusuapani a ɛnka nanabɛnkum ɔfɛm wɔ ɔkunani ɛne bere so na ɔkyerɛ sɛdeɛ yɛsi gu nsa prɛkopɛ ɛti ɛnɛ sɛdeɛ ampa agona bɛɛ kani wɔsi mu di gu fam a mofrɛ ne kuru saman mprɛnsa na mofrɛ a monka biribi nkyerɛ ne kuru sɛ wɔno deɛ ne nsa num ne ne nsa num aka abom ne nsa du wɔnim ho hwe na wɔsɛfoɔ bi ne wɔ bibi a wɔda ne ne ho dua buroni ɔhwinta dua kyire na sɛ wɔyɛ biribi na ɔmaa ne kunu na dagyae nyinaa to abɔnten na ɔno so so n'ahwenneɛ bota wɔte ate gu nkwantanan so ɛma adeɛ yɛ no no nnipa korɔ wɔda a wɔn deɛ wɔmmɔ dua ɔbaa monika sɛ ɔna na hɔ sɛ wɔtumi sɔre a na nane m ne gyegyeregye wɔantumi ansɔre so a mo ne nni prɛko pɛ ɛnka ho ne nsa a wɔbɛkorɛni ɔde wɔwie nana moagye yɛagye mɔ buru yɛagye mɔ dɛn wɔde ne ba a ɛfiri sɛ n'ani atae kɔkɔɔ wɔ a wɔde ne buro dua ɛsoso firi mfante ɛmɛm ɛde aka ho nipɛpɛ deɛ wuo ɛka ho nana n'ani abere yie wɔse bɛrima yi kwakye adeɛ fɛ mensi wo ntam ago nhata bɔnte so ma mansa nyinaa ɛmɛhwɛ me prɛko ɛfiri sɛ m'ani abere na merekasa sɛdeɛ ɔka akyerɛ baduru ka nananom mede ba a deɛ mede serɛ nie me kunu wɔgya ne nan korapɔ ɔkasa kyerɛ me abɛbuom na wɔabu n'ani akyerɛ me prɛko na mase sososo atwira sɔ me prɛko na wɔabɔ mabɔɔ tire kɛse aka ho nti nananom ada wom a ɔbaa monika sɛdeɛ agoraba ne sɛ wɔde ba bɛsi asakyiri nananom so atiefoɔ agyamfoɔ afiri akyirikyiri bɛntɛyɛ wɔ mu nyinaa ɛbaa bɛwɔ wɔ mu bia no obi bia wɔbɛbisa ba ha anɔpa na dura nnwumerɛ so so a yɛbisa pɛpɛdi awuo wɔma mmɔ ne ntae kɔkɔɔ wɔ ne munya ama ne mpire no ɛfiri sa mpa mo nsono mmoɔ tete mbiri no ɛnwatene na ɛkoro no nti deɛ ɔde sɛ mo sɛ momfa bi sisi kwan no nanso ɔwoduo gye abayɛ na monika deɛ wɔsra ne sɛ bɛrima charles kwakyee sɛ wokɔ a wɔtwa diampɔ wɔkata w'ani wɔnsisii waso wɔabie ɛna wotie wayɛ yie twa to wɔyi wayɛ so a deɛ sisi no ɛbi nka no na ɛbi ka na bɛrima ɛna ɔnya awawadeɛ ɛnko asakyirima so na obi bi a wɔte fidua mu na yɛfundeɛ wɔɔpɛ bie mu wɔmmɔ bɛrima charles ɛyɛ kwakyee adeɛ fɛ ne di mprɛnsa ɔbaa wɔmmɔ ɔbaa pa ɛsoso agoraba ɛyɛ monika ka akyire badu ɛsoso nka ho so onyame ɛna wɔde ne bɛdɔ abusua yi a wɔse ampa na werɛhoɔ ne ne berɛhoɔ no ɛnka kyerɛ ɔnya nsiane mu na ɔduru hɔ a nananom mmɔtonayi wɔ mu prɛko ɛde aka ho nananom wɔwie yɛ yi wɔse ampa ɔbosom a ɔpɛ sɛ ɔne wɔtenakyɛ ɛne ɔkyerɛ wɔakyiwadeɛ ne kunu bɛɛ nkɔnɔfoɔ wɔn deɛ ɔne ne duru baabi a ɔtwitwi ne se a ɔde ne kɔɔ gate ɛprɛko pɛ ɛne ɔde ka ho kɔɔ gate yi nana wɔahyehyɛ no ahodoɔ adaka mmienu ɛnɛ ɔbɛn ne mɔnyamfoɔ sɛ nya ahotɛ bi na ne hotɛ no anaa sika ne wɔanya aboro so nanso ɔwu akyi a yɛyie woanyi a na te sɛ deɛ wɔsaka poma a wɔse woanwam prɛko pɛ nka ho bɛrima ɛna wɔada worumɛnti na wokyerɛ sɛ nkɔnwa fie nana bɛnkum na bɛnkum mu ɔdu na ɛwɔ ha na anyɛ biribi a ne nsi anaa mu ɛne wo prɛko deɛ a woama no ada tete mpakyi so woma ne da so deɛ ɔbaa monika wɔyi wayɛ bɛrima kwakye aboro so nti gye woa nyinaa na fa twitwi wo se aduasa mmienu no wode bi twitwi a wɔde ne mafwash ahodoɔ mmienu aka ho wɔde ne brush so so aka ho dodoɔ a wɔde baayɛ nananom asakyiri nana no mo a moadi kaa bia no bɛrima charles ɔmfa bi nso mu na mobisa no ne wɔba ma ne bosu a ɔnkae sɛ wagya ba kokodurufoɔ agonaba ɛwɔ n'akyi ka akyerɛ badu ɛti nananom sɛ motom ayewa mu nkyerɛ a monkae no prɛko pɛ ɛnka ho wɔde ne sɔkɔ bi a aka ho wɔse ahemfie ɛne wɔba prɛko wɔdu ɔwɛli mu ɛne ɛka kyerɛ sɛ mfuru ɔnyina dua da mfuru wɔse dua a ɛsɔ ɛte sɛ sɔkɔ dua a na woma wɔawadeɛ so a abusua soso no yɛde fɔntɔmframa yi wɔyɛ ɛnɛ wɔwu akyi wɔyi a yɛ prɛko pɛ so asakyirima moyi na yɛde a wɔde ne sɔkɔ dua a ɛsi adu nkatua kurom wɔde dua ne ba bɛdam sɛ nananom mfa nka ho ɛnɛ ne kunu wɔda na so bɛnkum si wɔne ne nane nam so bɛrima ɛna wɔanse ne biribi ɛntɛso kɔkɔɔ na gyina n'anom ɛne nɛ bɛrima kwakye adeɛ fɛ wɔde ne nsa mu ana no ɛtiɛnɛ monika ɔnɛ deɛ ɔka ne sɛ agonaba monyi nsuei na sɛ ne kunu ntɛso kɔkɔɔ no on fa hohoro on timu kwantana nso no on fa ye ye ditwo e ma wa se mi ya me hu ha e wa ti ase fosa si nso yi e de ma ha e ya ke cha ni e se ku ha mo ni ya
Thank you.